Akasita manheru.
Eh.
Makauya nemurume wangu here?
Murume handina kuuya naye.
Ha, uchida kusingwa ogoga, unini nosvika. Ha?
Eh.
Akosirwa ogoga, unini sika bezu jamuka.
Don't know how to end them, no sipira among.